without it. Na hii ndiyo gari ambayo kwa sasa inatarajiwa kumbeba.